kuko umba nibindengeye umba hafi keshe gashoboka ukabana nanje mubingoye muri byose mboneye shumbure wewe mana nje wimbonuma kuko umba nibindengeye umba hafi keshe gashoboka ukabana nanje mubingoye muri byose mboneye shumbure wewe nibyo ni bimwe mu bintera gushimba kuko ari byinshi no bivuga ndabimare nari nkwiye kwitwa Nshimirimana kuko mfise amashimwe menshi mu mutima wanje nibyo ni bimwe mu bintera gushimba kuko ari byinshi no bivuga ndabimare nari nkwiye kwitwa Nshimirimana kuko mfise amashimwe menshi mu mutima wanje Katurinda ibibi byinshi amahoro n'umunezero tuberonye wawe Mana nacyo tworonka tuvuga yuko twaguhemba udukorera ibyiza byose ukaturinda ibibi byinshi amahoro n'umunezero tuberonye wawe nibyo ni bimwe mu bintera gushimba kuko ari byinshi no bivuga ndabimare nari nkwiye kwitwa Nshimirimana kuko mfise amashimwe menshi mu mutima wanje Shima kuko ari byinshi no bivuga ndabimare nari nkwiye kwitwa Nshimirimana kuko mfise amashimwe menshi mu mutima wanje mu bintera gushima kuko ari byinshi no bivuga ndabimare nari nkwiye kwitwa Nshimirimana kuko mfise amashimwe menshi mu mutima wanje